He kai tōranga pū mā reipa I whakamaharatia I te rā nei I roto I te whare pāremata. I mate a Puti Tipene Watene I tana tari I te whare pāremata I tēnei rā e 50 tau ki muri. Ko ia te māngai tōranga pū o te rohe Māori o te rāwhiti mai te tau 63 ki te tau 67. He tangata rongonui, he tangata whai mana hoki. Nei rā te pūrongo a Eruera Rerekura.
He huihuinga whakamaumahara.
E kore ka hore me pehea te whakairo I ngā kupu hei tuku ngā mihi ki aia mō ngā mahi rangatira kua kawea nei e ia I roto I ngā tau kua pahuri ake.
Kei te maumahara tēnei tangata no Taranaki whānui kia Tipene Watene, hei tāna he tohunga aia ki te manaaki tangata.
In the late 50s and early 60s, I mean, there were huge numbers of people coming in because there was work here. He really took control of that from a hostel point of view, in that he gave people accommodation, he gave them opportunities to work, not just at the gear, but across the board.
Grandpa had a real record of service to community. He was an exceptional sports person, but also a very principled man. And we're very proud of his role in the 51 lockout, where he stood strong with others for 150 odd days.
Ko Watene hoki te kaitoranga pū Māori tuatahi e hara no te hāhi rātana.
When Omana died and the seat became vacant in Eastern, there were a lot of aspirants for that seat. And as has been recorded, he wasn't rātana, and rātana had control of the four Māori seats. He broke that pattern.
Nōna e taitamariki ana I tākaro a Watene mā te kapa kiwi, ā e tino ratana te hapori Māori o te pito one kia Watene.
Many of our rural young men came to work at the meatworks into Whanganui Ātara during the 50s and 60s, and as such he was very much part of the community, involved in the establishment of Petone Rugby League, and also he was very well known. So when he passed away, Ralph Love Senior was his very dear friend.
Kei te ora tonu a Watene I roto I ngā mahara o ngā tini tangata.
Aha kua kāria I konei I tēnei wā, e hararu tonu ana ngā ngutu mo tōna mahi rangatira I roto I ngā tau.
Ko Puti Tipene Watene, he tangata e kore e wareware tia e te tini me te mano. Iriwere Rerekura, te Karere.